hea u me ole I ka puwhai. Aloha no o kaua'i, huana ho o kipa malihi. Huana kaulana kainoa o kaua'i, ha'aheo he nani hiwa-hiwa. Aloha mō ki hana, pua o kaua'i, vili ia me ka maile lau li'ili'i. Maile li'ili'i he ui, ona ona, he aloha vau ia oe, me he a'u me oe I ka puwhai. Aloha no o kaua'i, huana ho o ki pamalihi. Puana kaulana kainoa o kaua'i, ha'aheo.